Sara badnimo samaha lagu maamule subax laar kama nabdo inta doob sarara way sinaniyo dawladnimo samaha lagu maamule subax laar kama nabdo calayo hoo sare sare waliga sare sacaada yeelato salaam baad mutaysate
Yeah.